jọgbun enwe ya se ofozu imusu ni me mba ni ndokwa ife oyibo kata so we kare okwane we jikeme mambo ke omuwe mufu asu ebono asu oyibo we ba mu okwane bukene di che ni ebe nde igbo ke nde yoruba ke nda usa de ndi igbo ne jikeme ko buru se omuwe na mufu asusu we we bi na mu asu oyibo ile we si bu nde ausa ke nde yoruba buka anyi nde okwane ka anyi nde ndokwa adele oyibo ka anyi pa ogbare nkpukpu umu anyi ba amare asu anyi na asu ogbare fotu ike yenyi ka igosesi lofute efa ofozu ife ni onukwane asusu kwana anyi adana na nwata nwata bu ndi ike yenyi ndi nnana anyi ke ndi nnenyi iburu oyibo shokpa isu ya n'ụmụ ya ụkwa nịnị ụnọ wee wuru oyibo shari dị ka akụ n'ụwa si shari m n'ụkwa nị oyibo aka anyị mkpa ebe ikari dị m n'asụsụ kwa n'anyị yaba ka agba nkịtị ka asụsụ kwa n'anyị si n'eri na kọrọ ụbọchị na meni ofu kema na akparọ ka ọdịnala na amasị ụkwa nị n'anyị na-asụ asụ dị ekika n'ebe ụfọdụ obodo na mba na ndokwa na-asụ ụkwanị a na-iji ụfọdụ na-asụ ụkwanị a na-akacha ụfọdụ dị na-ajụshi ka bụ ezigbo asụsụ anyị na-asụ na mba na ndokwa ya bụ ụkwanị bụ asụsụ anyị ka ọ bụ igbo bụ asụsụ anyị ije ụzọ dị ibebe wee na-ajụshi ị na-aza uche si uche wee fa ya bụ ibo onye igbo kọbụ ya bụ onye igbo nsogbu abụ m onye igbo si mbụ onye deta igbo kọbụ mbụ onye ụkwana ife adị na-ajụ kịta na bụ ke bụ onye bụ ezigbo onye ụkwana onye bụ ezigbo onye ndokwa ke bụ iche dị na ndokwa ke bụ iche dị na ụkwana ụfọdụ si ụkwana bụ ndị dị na ukwana ndị dị na ụka mmiri bụ ndị dị na bụ ndị ọkpọ na nde mmiri ndị oshi mmiri asụsụ n'ụwa dị na-asụ anyịsị ụkwanị bụ asụsụ anyị dịka eri ndị ndokwa na-ekwu union adọpt na ụkwanị si ụkwanị bụ asụsụ ndị ndokwa nation na-asụ ya bụ iziokwu si ụkwanị bụ asụsụ anyị ka ọ bụ igbo bụ asụsụ anyị ụfọdụ na-ekwusi ndị kenya na-agwa anyị iziokwu banye n'ebe anyị si na-ebịa bụ anyị ndokwanị si ọ bụ afọ ife kpọ na ya bụ a subject under debate ụfọdụ obodo na mba na ndokwa na asụ ụkwanị kwe kpọ na ụkwanị a na-iji ụfọdụ esi na mba na ndokwa si na asụ ụkwanị kwe kpọ na ụkwanị akashi dị obodo ndị na-asụ ụkwanị a na-iji dị ndị na-asụ anyị akashi dị iche dị na ụkwanị a na-iji ka iche dị na ụkwanị a na-akashi oge gani na ofu nwaanyị dị ize na anyị ozi egbe akụ na banye n'eru emeni were dogbama efa kpọ na ndokwa nation si weri na efa ndo weri nnọchi efa ndị ndo osimiri weri kwa weri nnọchi efa ndị ụkwanị efa nwaanyị na bụ ofi olise ozi na nwa nara anyị ezize na anyị na ekwentị anyị ke nkadị gụ elochini den ọnụ oyibo masi point of correction ndokwa is people do not speak ukwane as their language and has never been pre or post ndokwa abiani kujegu osi moreover your factual explanation of how the ndokwa word was forged is not correct for example you said ndo is from ndoshimiri while kwa is from ukwane then why having ukwane aga if kwa came from ukwane obia nekujego oshi pay attention to this ndo was carved of ndoshimiri while kwa was carved of kwale not ukwane hence ndokwa comprises of Ndokwa East and West. If you know your history very well, before the creation of Ndokwa, Ndoshimi were distantly from along the River Rhine, and they speak Abo language, while Okwane distinctly speaks Okwane language. Then Kwale, in between, accommodate influx of Okwane and Ndoshimi people. However, Kwale people are closer to Ndoshimi, still speak their language. Kenu bo ifoji sene ni ekwenti ane. Yaban ya bushi mwata arosan ibe maro didini imi fekini. Onye kadi yine nyeka kowa kuma ifekini. Kowa kuma ichede ni Ndokwa. Ichede ni Okwane. Boshi chedao. Nile nene ichadao. Nene shi osa Ndokwa bufu. Osa Okwane bufu. Osanye bufu. Mwana nina bo ofi. Olisa, also was she cheda. And all women are so much for dressing there, didn't know Nikushi is your cushy cheda. Each in a can you chone, can you marry? Of one nanny, she and Baba could be. She knew Yanyaka, will you call a comer, each a dunning? Knew Yanyaka, Kawasa, as a swan, and I say, as swan you bow, Okwane, can you ask for cobble, each a dinner, Okwane, and each, each a dinner, Okwane, and Yakash. Just like I'm searching in the Okwane TV, one night at the beginning, where you can see the Matamata, the Banishi was a woman. She was a woman.